Ukhona umdala kunentsuku. Ukhona mafunga ngajike.
Oh yes, yes.
Ikhona ikakarambe ebusuku, ukhona ukutala. Khona uzimwenyana ebusuku. Akwekho umvulela inhliziyo. Khohlwa kwenzekile emini. Khohlwa kwenzekile izolo. Ufuna wena namhlanje ebusuku. Sivala amehlethu sonke ukuze singaphazamiseki. Siphakamise izandla zethu. Hangimbo namunye olingana nana hawe enhlizweni
enhlizweni
yeah.